Mina ngithandana nemntu wami. If awumati, ngithanda wena ke. Finish nje.
Hey, usathi uzenza umakodi kabo boyfriend. Uvela uchithi 5 liters amafutha. Futhi yazi asikho lapha guys, yabona eUnisa. Uyaba ne degree kodwa English ungayazi.
Don't get me wrong. Angisho ukuthungisana. Kodwa mina ngithi abantu mabehlale bele numbers zika mama okwazi ukuthunga ngoba hayi ngathi kukhona ukuvukayo lapha engibamba bamba khona.
Yo, mina ngibona ngathi ugcina siboshwa kule cala la kaSenzo Meyiwa. Awu.
Like, I don't want to talk a lot. Like, I don't want to talk a lot. But sometimes I just get so carried away. And I'm like, oh my gosh, because I can do it. Oh my god, I'm joking. Is that my new camera? Oh, it's 1+1. Come on, 48. I'm going to say, but it can't wait. But anyway, Geumtu is in such a good mood. And
Kona akukho wrong, akukho wrong ne. Kodwa iyathusa intombazane eqoma same time. Hayi iyathusa nje mangifuna ukungasho. Ye futhi nina.
How guys, Musani kwala madoda mangabe ngichithele Musani, uyakuchithela umxolele. Aphinde futhi umxolele. Mase aphinda futhi bese uyamxolela futhi bese aphinda. Uphinde umxolele. Yabo.
Uyabona mina ngikubheka kabi ngamabomu bese ngithi lihlo lami linje amehlo wami anje abhekana kabi.
Okay, ma la ekhaya bangaki aba obaziyo abanayo HIV noma ukhona nje onayo
beyithathapha mntanami kodwa wadlala ngathi phela thina le endaweni yangakithi ithi fika nje ayithatha amakhansela ayinike izintombi zawo. Akube safika lutho okuthile. Thina nje asithole lutho. Ithi fika nje. Bayithatha amakhansela bonke nje lapha kakhansela abanayo. Thina ezithi ingane aziyitholi. Ngoba ithi fika nje banikane bodwa banikane bodwa. I-ANC nje kuzomele yenze something ngale ndaba. Ngoba phela ngathi savota. Ukuthi izinto izophelela emakhanseleni ekubeni sonke savota kodwa. Ayikho right leyo nto. Ayikho right leyo nto. Kumele nje uhulumeni kube khona into ayenzayo.
Bengisacela ukubuza. Yini HIV? Into yamakhansela.
Nkosi yami, noma ungazongithakazelele, angisaqomi nje inhlobo sidalo, angisaqomi, angisawenzi lowo mkhuba lo, abafana angibafuni, ngiphumile ebafaneni, angifuni lutho nje.
Mina bengithi ATM ibe ne-limited time. If you take longer in an ATM, ikhiphe ikhadi lakhe lilahlela phansi, ikufutha nge-pepper spray ebusweni. Iphinde ikuthele ngamanzi ancinzayo. Uthi uyagoloza ikhiphe incindi ikushaye. And nina niyathi size kuma-ATM niyasibambezela.
Hayi noma ningaze ningikhande ngamatshe ngeke kodwa le ndaba ukuthi umfundisi ufika late aqhamuke sekuthiwa here comes the man of God, the man of the hour, the man. No, you're late. It's not cute, it's not holy. No, ubuhleliphi.
Noma ungathi black is beautiful. Ukusalawa love by tea, mnyamani.
Sushola labantu bayimoto manje wena.
Hey, bafani bayinyawo aniyeke nomona, yeka nomona bafani bayinyawo.
Uthi usumtholile right vumbu omunyo right awu kodwa Jesu ungenzani ngama right amabili?
Hayi nah, into ezofine niyazi ukuthi amantombazane awahlanye emakhanda. Ngeke avele amana suka nifebele. Anikhipho kweshumi nini.
Uyabona usuke ungana boyfriend uma ingakaze idakwe inyama pepper. Ifike kini imegate nikumemeze. Ifike kini imegate lapha ifuna uphume ngenkani bangumsindo ikhosi havoc. Kuphuma abazali bakho kuphuma ifamily yonke kube idrama kube nomsindo. Hey kube inyakanyaka usuke ungana boyfriend uma ingakaze yenze lokho ayisuka. Hey futhi umjolo, umjolo.
And look, I don't know when I came over.
Are you a teacher?
Marita, are you a teacher?
Mantombazana, umfana kavakashelwa ngejini. Nitshena lapha ngeke ku TikTok. Futhi asini asikho lapho mina bengicela intombazana ithi ayikrimi. Ihlekela kuma comments khona into engifuna ukuyibona.
And guys, imaphi la makampani la abe basitshela ngawo masifunda matric bathi azosibanga masiqede isikolo.
Ema fetu le shebele ngihandle ra. #004#.
Danga!
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 Eba fethu bengibuka amaphenti kamastand ay. Kalo mama uyenzani imali yethu? Ah.
Omunye udla abantu abadala. Uzenza amaphilisi amathambo. Futhi yazini asikho lapho ungcono wena usingile. Omunye ujwane nodegcwa amacici.
Nyenye abafana izinja, nyenye abafana izinja, hayi bo. Kanti nina nithi wayesibizana ngabo njaya yami.
Hayi, elami talent liphezulu kombhede ngaphasi kwengubo fithi. Nakhona mina ngizilelele nje ngizichofela ifoni. Hayi le wena uyicaba ngayo. Hayi.
Wanona kangaka yavela ngisho ngikhalela indoda ebusuku ngiyalala.
Ah.
Not. Kwe indoda.
Baby. Uphi?
Ndilapha kwamalele bebe ndiyasela. Ubuzo thini?
Hayi ndiyakhumbula mami.
Ndiyakhumbula nam. Yo atho mimbi le bhiya ndiyahamba mna.
Wena uhlezi uhleka. Guys mina badlale ngami kakhulu empilweni sengiyahlanya. Azithi mzala ngapha.
Ngithengile McDonald's.
Ah. Don't be that girl. I McDonald's ikhishi. Futhi yazi asikho lapho guys, nayibona indaba ye. Iya confuse. Ngwabathi nebhontjisi ngaphakathi. Bajike bathunuka ifish, kodwa ayibiza ngenkomo. Ah.
Uma rakaya zabafana basereza bashelani. Like abashel why bet?
Ngikunga. Nifuna ukudlu NS baswethu. Sibe sithola olinganayo. Mhm. Yaba. Dala majority zobafethu ngikhohlwa.
Yazo umamame ongitshela ukuthi ubaba mushone 1995. And then mina I was born 1999. Yeah. Yabona, when it comes to umjolo, someone is dealing with me traditionally. Eish, futhi yazi asikho lapho guys, mina bengithi kususo SABC 3 ku TV, kufakwe relationship yami no baby, yabona.